Uganda no Burundi bihugu twamadushyikirana mwarabonye mu 2015 ingene yemeye agacaza n'imodoka kugira ngo aremeshe abarundi yuko Burundi buri mu mahoro atacoboza ko amatora abandanya ivyo rero yarabikya naramwemereye yuko tuzokwama dushyigikirana n'igihugu cy'u Buganda nawe nyene murazi ko yaraje ngaha mu nama ibereye ngaha yabayiraba ibihugu byo mu karere biraba bijyanye n'amahoro n'umutekano muri Congo no mu karere habaye inama y'umuryango wacu murumva yuko none agafunika bagara ubumwe n'akarenge rero tukaba twayanze neza twizeye yuko Imana izobikora tukashika turi bazima twese kandi bimeze neza ubundi twateza kubonana n'umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungoni nawe naho twaheruka kubonana tubonaniye muri Kenya hariho ibyo dufitaniye dutegereza ko amatwiko turayaga cyane cyane hariho umwavu igihugu cy'u Burusiya bwemereye u Burundi mugabo wo mwavuga ca mu minwe y'ishyirahamwe mpuzamakungoni mu gisata cya pamu rero bwa Burusiya bwaramaze kwandikira oni na twebwe ubu rero ubandwa niwe abanduruye tuguma twishyuza tukaba twizeye yuko baratwemereye yuko dosiye bariko barayikora uwo mwavu ubonetse n'umwavu watubera kirumara koko ushika itoni ibihumbi ijana byo tubera kirumara mu gihugu cyacu hama tukavugana n'ibibazo by'amahoro n'umutekano mu isi no mu karere kacu aho rero tuvuga cyane cyane leteranya demokarasi ya Congo tukavuga Somalia nka Somalia naho twari dufise umutima uhagaze ko bavuga bati abagiye kugarukana umutekano muri Somalia nibaveyo mugaba tukaba tubona yuko babandi wa mugwitera bwoba wowe nturahera aho tuvuye ahubwo cukura cyane rero kwari kugira ngo namakungu ndayabwire ndetse n'umunyamahanga mukuru wawe ni abimenye yuko ejo izo nteko zagiye yo zikavayo birashobora kutugirira ngaruka mbi tugasanga twakoreye ubusa rero ico naragishikirije ndetse no mu nama yose mpuza makungu yuko bo kirabira hagufi ntiduhave dusanga twakarabiye gusiba tukaba twibaza yuko bazoza barifata nkankama ubundi twabonanye ni umukuru w'iyo nama president de l'assemblée générale yariko aradushikiriza ivyabona koko yokora muri uwo mwaka w'ikiringo ciwe hanyuma gacasa ya natwe ico tumuterera ibihanzi si n'ivyishi amahoro n'umutekano ihindagurika ry'ibihe iterabwoba izingwano ziri hijya no hino nibintu dutegereza twese kugira ko urunani ubuho byaribonekeje ko n'ingwara ziteye zifata twese arico gituma rero nawe twahanahana ibyiyumviro tumwemera yuko tuzoguma dukorana tumushyigikira mu bizoba byose mwene izi ngendo rero cyane cyane nko muri ishyirahamwe mpuzamakungoni n'ingendo ni ngirakamaro kuko biratuma ibihugu bimenya igihugu hajya tuvuga ngo shinga icumu mu mashinga u Burundi ubu buramaze kumenyekana iyo umurundi agira avuge ubu baraza kumviriza barumviriza kuko barazi ko ariko avuga ibyubaka rero ni nakaryo baguma bumviriza ariko nagira ndabwire yuko muri rusange ikintu twabonye u Burundi ubu bwaramaze gushinga icumu mu mashinga burazwi ubu wo muhuye mwese wese niyo uvuze uti jemve u Burundi ngo reka ndakuze ico ni ikintu ca mbere gikomeye cyane bagaca baraba rero natwe inyifato dufise ngaha mu gihugu cyacu dufise inyifato imeze gute aba bantu n'abantu koko bo gufata umugongo n'abafise ishaka nico gituma abarundi dukwiye kwamatugavye iminsi yose kuko ahantu hari imana na shetani yamaho shetani yamaho ibyo mwame mubitsi hari abantu bafatira nko nka kujya urabona bavuga ngo abarundi basiba kurima ntibasiba kuvuga bacavuga ngo ndashobora kubahagarika ntibasubire gukora bose bagume kubihuha ugacuguma bakubita ibihuha bagacwa siba gukora inzara igaciba enjo nkubu usivye gukora ngo riko bumviriza igihuha bimwe bitago bisumba ikivi ejo ugasonza ugaca widodoma ngo ndashonje kandi ari wewe waretse gukora kubera umuntu yapumenye ati abarundi basiba gukora ntibasiba kuvuga mugabo abarundi bari baragerageje guhanura abandi barundi baravuze bati uja kuba mu Burundi agira amaso ntagira amatwi none kubera iki twaciye tumera amatwi maremare kuruta aho gukanura maremare tumere nk'aba gumya banga bava ngo shirira dushirire tugira amaso maremare hanyuma amatwi kuko n'abakera bari barabibonye uja kuba mu Burundi agira amaso ntagira amatwi ugiye urumviriza ibihuha woherayo woherayo kuko ahari imana shetani yamaho nk'ubu hariho kera Burundi murazi ko bwasa n'ubwafatiwe ibihano bwari bwarahoye amaboko imugongo no kuvuga hariho abandi baciye bagenda emwe barabucafuza mu makungu barabwambika ibara ubu rero babonye izi ngendo zituma Uburundi busubira kumenyekana kuri bijuru ribari koroze abo rero nibuzosaga havuga ati none tugire gute nitwaje kubesha mu makungu ibyo twahora tubesha ni yararabibeshuje reka basi tufume duca umutima abarundi bagira umutima uhagaze nimurondere ngo nibindi nimugira amatwi mubone umuntu akubujije gukora umenye yuko ari umwasi wawe kuko ashaka kuzosonza ejo kandi ushonje ejo niba azoza kukubwira ngo hora binzarira kwishe ngo none nk'ubu ngubona wewe ngo uzobaho gute kugira guhamagarire mu migumuko rero muze muramenya muca ubwenge kandi naganda babwire intare ntigende rihayagiza murigira mubona intare igenda yanitse amenyo hejuru mugifise amenyo akarishe murigira mubona igenda inzara yazishize hejuru mugifise inzara zikarishe intare ntigenda irazi ko ari intare ikimenyetso cyo mu Burundi ni intare none ko ari intare kubera iki mwirirwa burata umutwe intare ntiyigera ijugumira intare yama izi neza yuko byose ibitunganya ntigenda rero ivuga ngo nsama ngo nshashire inzara hejuru ngo nuko ndi intare nta n'umwe atazi yuko yitwa intare kuko niyo iravyeho nyene urayibona none rero abarundi ko dufise n'icyo kimenyetso cy'intare tumenye kugenda twemye tudacika ata mutima hari abantu bafise imitima ihuha kera twaraciye muri ibyo aho twari twaribagiye mugubu udufise imitima neza iri hamwe urajya muzi kuzovyuka ukaja kubikogwa mugibinebwe ni babandi bavuga bati ikiyago gisumba ikivi nyene baca bigirira muri ibyo bihuha huha ariko naganda basabe ntagira umuntu azosubira guhamuka ngo yumvise ibintu wewe uvuga ibyo wabonye kandi urumva umuntu akubwiye ikintu nawe ugaca ukijana n'igihugu ubumufashije ahubwo akikubwiye cyugira ya masura atacubonye aco uvuga uti wampenze mwereka nico yituma rero nagomba kubaremesha kuko ahandi mubandanije ivyo mwumviriza ivyo ejo tuzosonza twame twicaye ya makungu yoje kudufata mugongo n'Imana ifashe uwifashije utifashije n'uzorondera rw'abakungu bazaza kugufasha nico yituma rero abarundi mwese twigire ku kivi kuko Imana yatugiriye neza iduhe bikwiye byose byotuma dushobora gutunga kandi yaduhaye n'ubwenge abarundi n'incabwenge zikomeye ubwo bwenge bwacu tubukoreshe kugira ngo igihugu cyacu tugiteka hamwe n'amakungu yose azohurumbira kuja mu Burundi mwarumvise mu ijambo nashikirije navuze yuko Burundi naho bukenye no munsi bishoboka ko gihinduka kikaba igihugu kitazosubira kuremera amakungu none rero twebwe umurundi wese avuga ati jewe ni nabankenye no munsi ejo jewe zoba ndumutunzi no munsi naba ndakuremereye ndagusaba gufasha ejo nanje zoba shobora gufasha abandi umwe wese yigira iyo nama byoshoboka cyane byoshoboka namwe ndaba umuntu yatanze ntahe avuga yuko atanguje inkwavu zitanu mu mwaka abafise imiliyoni zirenga zitatu yatanguje inkwavu zitanu kandi arabituharurira neza dusanga ahubwo ni miliyoni zitanu zoshobora kuba zishika z'amarundi mugabo kubera tutarashira uwo muzirikanyi wo kubikora gahubwo muvuga none umutahe w'urukwavu nangahe kugira ubimenye urazoraba amahera ukoresha ku telefone mu mwaka muharure amayinite mukoresha mu telefone wanyu mu mwaka urabo yagize umutahe yuko tanzo ofisi telefone igugwe miliyoni zibiri nikubera uwo muzirikanyi utaruguruka rero tutangure kubona kure dutangure kubona icyo twakora